Kuku mweusi hakimbizwi gizani, kwa kizungu utasemaje?
Kuku mweusi
hakimbizwi gizani, kwa kizungu utasemaje?
Black hyena.
Huh?
Hyena.
Upet.
Not running night.
Eh?
Black hyena not running in night ama okay, kunaka kaka kasirash. Dark.